raba nka kidaboje karine nukakwere aho ko duze ngo karashaka kunjya kwifiteri kiriku akana ko mwibarabara karashaka umugore kagashaka numuhabara ubwo nubugugu ni gakinuru ubugumwa kagakino kareke kwitamwo nk'agatuku mbeko mutubonera mbeko mutisonera uwo abantumye mubwire wabuza uhohera mwazanye ya mbere ni ya kabiri ndi horera muri inka kumahonera giye kubashorera mwibaza ko kumahera ariho mudutegera n'imiduga mutira reka ndabiyo biherera imu muji ni mwanza ni rubungoro bujegera nzo buyora bwose gushika ubwenge budegera
Ye, nibakuzanira iki?
Ubungoro bujegera.
Uzobwira iki?
Tuzobuyora tuzobatwaye bakuye
mufuko. Mwavyumvise ubungoro bujegera azobuyora bwose abutware. Azobakuye mufuko. Nzobwe
mufuko. Wa, pisi nzoba nabi.
What's up guys? Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Ici c'est Bella, microphone Magic Channel TV. Nkuko vyama bimeze. Rero twizere ko bimeze neza kandi mukomeye. Uno munsi turi muri Tuvise gute cyabwira hanyuma ni vibe yakaja turi kumwe n'abantu babiri umwanditsi n'umuririmbyi imbere ko tubakira ko tubanze tubakishirize imbere ko tubakira cyangwa tubakire
ibyo
byose okay reka jemba nzindakira muri magic ariko cyane muri magic
murakoze cyane
muraho murakomeye
turashima
umeze neza
yego
rero tukaba turi kumwe na Divine hamwe na Barsi Jiri dina iri dina ganyuwe hash. None bersi bersi sigori. Tanya benda jumvise by the way. Sigori.
Barutwa nayo karito. Barutwa nayo karito.
Iri sigura rutwa nayo karito. Ah. Bersi bisigura barutwa nayo karito. Okay. Divini sawa.
Sawa.
Tuba byo we dina kujumva ntijya gushinuye.
Dongaga je yaraniye no kuvuga.
Zavre.
Kuri naye umbwiye ati binsubirire mwatwa ngo naguma ashaka kuvuga Barsa. Barsa.
Okay Barsa. Rega je naye numwe kare. Izira ryo ragoye by the way. Rero bakunze ba magic uyu nu mwanditsi urana n'umurinzi w'indirimbo yitwa Kyo. Iyo ndirimbo ndayibatuye abantu mutarayumviriza agenda muyumvirize.
Biherera. Ni mu muci ni mwanza ni rubungoro bucegera nzo buyora bwose gushika hubenge budegera. Raba nka kidabo J karine nuka kwe. Aho ko duze ngo karashaka kunjya kwifye. Kiriku akana ko mwibarabara karashaka umugore kagashaka n'umuhabara. Ubwo nubugugu ni gakinuru ubugu mwaka gakino kareke kwitamwa nk'agakuku ntimuhendwe ni bangi ngo mibone ubugangi ko babatiza mu burezi dufise politangi
mugabo rero basi genda sikazongera ndakubaza Jean inspiration yo kwandika iyo ndirimbo yikuye
nayikuye mu ndirimbo nyene ya yo ndirimbo ya yo ya Treason na Rappy Boy
menya ko iwatanya samako wambishe ngo turadetinga kumburi ndayura nzitinga Ubu wita slay queen boss lady Gusigayo ndenze kumu mwanya nturi ready Nilikufata nikakudata kumbe na data pasipo data Nikikufata ntaku nyato taisikia taru
Kisohoka Nari yumviri ikintu kwanza narayitahuye ndatahura ko ari abahungu babiri bariko baririmba umukobwa ngira ngo yoba yabaririye nk'utwabo canke barasangiye utuntu dutandukanye mu rukundo hanyuma bigahinduka hanyuma tike numfata no mujya urumva bacha bavyumva hanyuma ndimva ati mbasha abakobwa dufise ngaha babaririmbye nta numwe yo kuyumva guhagarara mu ico kibanza nawe akavuga mu kibanza cya ndaza abakobwa ni benshi uraza umuririmbyi avugira abantu benshi abakobwa ni benshi umuhungu abaharandevu bagasangira agafanta cyangwa agaki akamugabira utuntu ngo urukundo rugende neza mu guwo mukobwa yavyihweza akabona umenga ivyo urukundo bisikirenga kuwo muhungu akamuheba akagenda handi imva ati byiza ngira ngo hobone ku mukobwa ajya mu ico kibanza na bakishura ati rega burya nubwo wari wanguriye akaragu sina cyangwa manda kwihambiriye ko mu gihe mbona ibindi bintu byo rukundo bitagira ndiyumva ndarindira uwo mukobwa ko abone kandi abura hanyuma harasoka remix remix isohotse numva babandanije vya bindi nyene Nanje niyumvira ati reka basi mpfumwe nandikiye iyo ndirimbo ni natombora nkaronka umukobwa yoshobora kuviva iki cyimvira akakiririmba mu baririmba kwere narihweje mbona nta numwe
none ko iko utaririmba
muri mu DJ kubera sindi umukobwa ibintu byategerezwa kuvugwa n'umukobwa sinzi ko cyane sinzi ko twagwanye ko rero n'uwo DiV'S more or less ahantu nyene mu bindi bikorwa mugabo yumva ndidoze icyo kintu tije narabuze umukobwa yashobora kuririmba muri style nyene yo gushobora gukankamira nk'umuntu canke gukara ati nje ndamukeneye muri buje flavor mugabo ntawe ndabona ati acavuga ati ivyo no bishobora ati tuzohure dutegure numva nyene bigenda duhe tugategura numvise ari fresh tucya turagenda muri studio
hama ibintu bice baragenda neza
ndirimbo yakisohoka
ndibitugira
iyo nkuru yose nta nukwezi maze
nta nukwezi maze
umukobwa nta nukwezi guhetse ndamumenye
yego vraiment kandi n'indirimbo iragira iracyari nshasho kwaje ndibitugira amakeye ya mbere yuko tubandanye nabonye kurirya boro amakeye ni menshi zaraniye no gusubira ntibyankundiye ko ndabisobanura
kuheri
ni ibintu z'abantu bize amashuri menshi zaravyo nshobora tugira kuzi bamaji
izina yanje
amakeye izina nari babwiye yitwa DiV'S
amwe mvuze nti kandi yateranye abizina rimwe ndi aho mvuze kumwe mvuze izina ryose cyabiba
biza kose amazina atatu kandi menshi
cyambaga kandi ndaya brave
ichiba
DiV'S Morales
DiV'S Morales rero jewe hari ukunge ndi mwaririmbye mvuga ngo ka ki double j ngo bikini bikandi ukunge indirimbo itangura mwabashize bose hamwe double hari habuze feedback Double J, Trezor,
Rappi.
Nanyi ni mwenye mchua mwra muza. Nanyi ni igia script ina. Ofet, indiri mba, nwa tara yuumba, nwa shua kubitawa, chaya ngo vayibone. Iri, wafashi, abaji warimza, yori mix, wala washira hamye, chala nmenga yuko wala watuka. Kwa vuga ngo ki dabo, ngo ki naka. Nune kweli ki mwande te kuri.
Ni, bimge nyene na vuga, urumbu wa mkobga niwe bari kwa wala diri mba, babi ya nabonye ni vyo babu ze, ni vyo nishina wabi karuka.
Na urumbu na nyene wala batu za wakobga. Wala tusu ujia mkobga.
Ujia mkobga, so kufuga ngo bara batu ze. Ni nidogo umuntu agiriyo yahebwe canke yahebye hanyuma akumva umuntu yagiye kumwararaza ngo wandiriye utwanje kandi yatumuhaye ku neza umuhungu ari doga ati yarandiriye utwanje umukobwa akidoga ati natumuririye gute byose ni nk'imyidogo n'indirimbo z'imyidogo
gusa divine nawe yarasarishije
ya dufate
yarasarishije
dufate nka we uri umukobwa ibintu twese turabakobwa dufate nk'umuhungu ashaka kuguha kukwandikira akubwiye ati kaduhure tuyaga nshaka kubwira ukacunga ati ngo dusohoke antwe ni muyagira mu ibarabara akaca gusohoka akakugurira icyo cipfuzo rewe yakubwiye ugasanga ngo nikiguye neza ucunga ati wapi aveke rero ko yana gusohokanye nimba yakugure nkara guriye ntiki ajage na mu ibarabara ati naka ibi ni bera ndiye amahera tayo nigirira
nese bya bindi nyine zo turagira 50-50 umuhungu aguzi ibyo kujyohuguriza ku nkamiro bikagadanete
oyisho nisho ku
kwera kunza magic ndimba batarabimvita cyangwa ngo bayibone zuraririmba Jean Vese imyimwe hama kugira bavyumve neza ibyo twa ndakubaza ko abava bakumvira rimbe Vese babone yuko ntari ko ndakubeshera vraiment Jean akajya gaparti ka mbere hama tugagaye ko hama tubandane
yakuvuga ngo uri kuramubeshera uri kuramwagiriza
rero oya aho basi indirimbo iraremereye rero ndabagiye bitabumvuye ko utumega ndeko ndexagera naturirimbira
mbeko mutubonera mbeko mutisonera uwo abantumye mubwire wabuza uhohera mwazanye ya mbere ni ya kabiri ndihorera muri inka kumahonera giye kubashorera mwibaza ko kumahera ariho mudutegera n'imiduga mutira reka ndabiyo biherera imumuji ni mwanza nira ubungoro bujegera nzo buyora bwose gushika ubwenge budegera
ye ndibakuzanira iki
ubungoro bujegera
uzobwira iki
tuzobuyora tuzobatwaye abakuye
mufuko mwabyumvise ubungoro bujegera azobuyora bwose abutware azobakuye mufuko nzoga
mufuko wapi sinzoba nabivye
vraiment menda ko iyo ndirimbo genre treason ari pero ashaka kubara yibonye ndashaka kumenya reaction bagi
on est sûr ko wagize reaction ni treason
yego atagira reaction imeze gute
yarandongikiye audio arambwira ati felicitations congratulations ufise creativity nziza ati mbere vyari kunangyohera gose iyo yaza nka kijya gihenye n'igisohoka bigaca bigwana ko ni nyinshi
gusa urumva vyarakugwe
kugira yuko mu bisanzwe we uri kuvyakira nko kumengana ikintu kibi cyo ni ikintu cyiza cyane ucimungo ngo ni ngorane twatanguje hagati yacu abaririmbyi n'abagenzi turakundana ni deba ouvert ni deba yo kuvuga umuririmbyi umwe yahagaze mu kibanza cy'umuhungu yahebwe ari doga ubundi ahagara mu kibanza cy'umukobwa yahebye umuhungu atari dogegwa abyumvise ati nubwo widoga ibyo widoga sivyo ni Just yo debanyene
ideba
over
n'ubuntu kuriga ndirimbo
n'ubundi mukobwa ashaka yo mwunganira cyangwa ubundi muhunga ashaka ka shigikira cyakiyumviro cy'abari utwabo yego
we dufata no kuma commente tumaze kuronka n'abahungu barabishigikira kuko barumvise iga ndirimbo vrema kubakobwa baraduhondaguye
bazara umugoro wotegera tuzumara
bavuze yuko tubajyana hata bigirira bo dufata bo
bisanzwe igihe cyambe cyo risigura
none deja bo yajya gute ko atabe bagira
bo cyangwa ati nubundi mukabuzana tuzoburya gisigura ko bisigura ko mu rukundo ntuzogende wishimiye amahera yonyene nayo arakora bimwe bimwe mugabo ntuzogende witwaje amahera gusa ngo ko ndayafise ngo acankunda ubandanije witwararika ko kuzana amahera ariko ariko rukunda bazoguma bayajya bayajye 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 n'ubwenge butebe butegere
n'ubwenge butegere n'ibingoro ngo babizanye turi byore byose hama atrite ndirimbo yitwa kyo iya vrai yitwa yo iyinye irimi
yitwa kyo yitwa kyo
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 Okay,
you can't kill me. You
can't
kill me. You can't kill me.
You can't
kill me. You can't kill me. You can't kill me. You can't kill me. You can't kill me. You can't kill me. You can't kill me.
Kaka dufate nk'ukozi gatufate
nk'umunoshi ucyaje kunyarara
cyane ndabona example ntoya nk'aminoshi umu boyfriend wawe ara aramukomanse ko ibintu bitari byo usanga wakavuze
ngo cyo
none wari bigutwaye
ngo cyo
eh ndumva
ngo aho kamugutangara kuvuna munsi n'icyo
no munsi bivyeje inama ndavyumva mu bakobwa
kwe bakeya ntavyo bari bazi
ndese ntangara gutora sinzi gituma ngira sinzi uko gasaba turirimbire ijya ijya truc ikurikira
rama nka kidabo je karine nuka kwe aho ko duze ngo kara barako buracyane
yagutiriye mu sorry
raba nka kidabo je karine nuka kwere aho ko duze ngo karashaka kunjya ku FTL kiriku akana ko mwibarabara karashaka umugore kagashaka numuhabara ubwo nubugugu ni gakinura ubugumwa kagakino kareke kwitamwo nk'agatuku
aha mango nabeshe nti batukanye guys ngo raba kidabo je dabo je ningarangana aravyibushe ngo aho ko koduga karako kagira ibikiri kwa kano ko mwibarabara oya vrema ndandushaka musigure kuri yo point
aho naho kuri yo point daboje umwe wese rega umuririmbyi atanga karoro kari palpable mu buzima nyine tuba tubaye mwanyene hanyuma daboje baraze ko nta numwe atazi ko yamari dodomba ku buzima byanse n'uki ufata n'agatike woduze mwo kaza kugurira intuze umukobwa umukobwa bwo ngaha nyene aha nyene wowe n'umukobwa wa hanyene bucyumbo umvuga cyo ufata n'ubwo buhera wona utsemwo kaja kugura ego kugura si bibi kukura tarataza mu buzima ni ese erreur mugabo uki ubone iyo dire yanse ugacuca kumwararaza naje avuga ati nenka kinaka vrema
ki eh efa avuga gwi gwi double j rura navye busherega
oh yeah gwi double j
go in the
gwi double j urumva yafatiye kuri iyo niveau economique yiwe
yiwe ah kubera kenye aca mwita ki
umuntu akantu kagakene kagacakaza kuvuga ngo
biki nini ikintu ukuraba mu bintu abona cyangwa yamavuga ashira imbere ko akenye
akenye ari kuduga
none ucuza no kumurira twatundi twiwe dusa
aho rero turabaririmbyi ntimuzoze muramenye icyo umuntu yavuze nicyo yashatse kuvuga atwashatse kuvuga n'umuhungu akenye yamaridoga ko mbere umwanya n'umwanya n'igisagara kizomunanira hanyuma gacaja kukwararaza muze muri ha image umuntu ameze ukunuka pana ngo daboje ngo l'artiste aronka 100,000 views mu misi tatatu y'indirimbo oya ije iyi image y'uwo muntu turi ko turavuga umuhungu yidoga
daboje ari hajya gusa ari gihe atabari wa Kenya fosho mbwa akavugira
benshi mugari muri rya image y'ubukene
niyo urumva arasa bari karavugira
ego n'ubu rero turi ko tuvuga ugere uwe nujyanye n'abari ko aravugira uwe nujya wijya image y'umuntu akenye amazi iminsi imbere yidoga ku mwanya n'umwanya turafi n'igisagara kizomunanira hanyuma yakugurira akantu muri twa duhera yo naduzemwo ngo hanyuma ngo wamuririye amahera atanayo yigirira hanyuma ugacisanga nyene ni nkingora
hama kuri kiriku nawe ko mwavuze ngo kiriku ngo umwana wamwe barabarangu biki nibi
ni vya bintu nye vyo gutanga karero ku bintu biri palpable umuntu wese turaba image asanzwe afise uwo muntu ariko avuga
ibyo arumva ro kiriku asima
nyine ko birazwe ko ari umwana yavuye mwe barabara nabonye yo tsanga hayo vyemanga niba umwana avuye mwe barabara ejo bundi agacaza kuvuga bijya byinshi yavuze kwi kandi adafise na sense rega ntafise mu bisanzwe twe dufise bifu na nose
dufise
bifu na kijya cyiyumviro cyo kujya kwararaza umuntu ngo yakuririye
mugabo tisupa yuko ari big deal nyene nyene rega kuba ari nyurabara nawe ntivyo ari mujyohe kandi sivyo yarashaka mu bisanzwe
rero je nakubye ntuzo urafata urya tereke ijya urya mubiri nyene wujya turiko dufata iyo image y'umuntu avuye mwibara bako niyo afise biraz nawe nyene yo vyemanga niyo imaje afise y'umuntu aherutse kuva mu barabara hanyuma ya zadraza umukobwa akabira kamwankira haraho ntazi nimba yo mahera yarayamuguriye mu tuntu muga iyindi mico ntibahuze agacya mutoka agacaja kumwararaza apana sindi ko ndavuga ujya mu stakiri kusiwe mvuga hari icyo umuntu avuga nica bashatse kuvuga umwana umuntu avuye mu barabare jo bundi agacaja kukwararaza kweri na uru umutoto site wo ngaha nye
ndumuri twahari maja kuntuzenya kuri kuribo kuribo twahariye kuciyumviro cabo twe twishuye kuciyumviro niyo mpamvu ratwegere mu majambo
ubuzima bumeze nyene bwaba bantu
bose atwe mu majambo twishuye
wewe wo bakiri wewe woshobora kubakiri kurega muri ntuzekanaka muri scenario kanaka yo kubako mu buzima ugasanga uri uwo muntu nyene atazi ko atazi profil afise mugaga cyaje ku kwigira ibiro biteze kandi uwo muntu atazi profil afise uraka dufata uri nk'agakobwa konze katagira n'utuguva umugo gacuja kwihanga nk'aba taxi vero bo ngaho bose ngo bakubita urumva haba ati ni nk'ako gakobwa vrema urumva wotangara none turiko rero tujya kuri iyo image y'umuntu wari we wese ashobora kujya mu icyo kibanza uwo muri sosiyete apana kuvuga ibi twavuze ibyo twagombye kuvuga nicyo gikomeye mu ndirimbo ni nacyo tuzira ngaha kugira umuntu atahure bijya twavuze ibyo twari dushatse kuvuga bimwe twahora twita ngo etude de texte bakavuga lo forme mu gumwe igishaga cyavuga tako kanyegere bavuga usanga ari zidori ngaho
yego vraiment turabitahura rero hama ko frère uko ngira indirimbo rero iheze utwenga ukuntu bizare n'abandi bakobwa inkengumenga ni yagahemo ukuntu
n'ubundi rega ni yagahemo kuko kubijya ibintu bavuze je nabigaye ndo narababajwe ni ibintu bavuze nuko uvuga ati nyine impunga giye gukoraraza ku kintu kitari gikwiye mu kumutwenga rero umuntu umutwenga umwereka amenyo yose umutwenga na gahemo
n'akarenga
gahemo bo
hama
dushishije mu ndirimbo yumvise ikintu kimwe kigenda kirishura bigenda biragwana ko hajya hari intwe ngo no mwijye yinde hari ikihari ni inyishu yacu iki inyishu yacu hajya muri kijya kibanza cy'intwe ngo uzoce bumva mwijye abahuzi naye naho hari ibindi bintu
cyo yo ni murege ngo yeje mu rumonge mfati igitega basi ayinyonge okay apa hayiyo ndirimbo cyo mu musanzwe mukora izindi ndirimbo muraririmba
nk'icyo kibazo kibibagije ndatangara rwose kuko ego ndaririmba kweri abamenyesha makuru muzo kwikira bukemuze murakurikirana ibikorwa kabisa benshi bashoboka benshi bashoboka hanyuma dusaje nsanzwe ndirimba ariko nta iyo niyo ya mbere
DiV'S ni ya mbere none urashaka kuzobandanya canke
icyo cyumviro sinacyo ndakivuga ubu nyine ariko ndacabyiyumvira bikanjamo bien nzobimenyesha ndababwira ati ubu ngira nje mu muziki
gusa tana yo kuririmba ari usanzwe wifise
kuva na kera
wahimba muri korari
muri korari
aba basi nawe byaje gute
jewe kuririmba
nzo kuririmba
sinzi iyo byaje biva na kuva muri demirede 2002 urumva haheze imyaka bindi ko mpimbaza imyaka 20 icyo gihe niga mu wa kabiri primaire ibintu nka bitatu nibuka vya babiranga ko noba nari kuba umuririmvyi ariko ukuntu wasanga turiko turakina udukino tw'abandi bana ndabavugiriza ingoma zo mu muhogo nabo baririmba urumva nkaba nk'umuntu nyine.
Okay, merci beaucoup Barthe na TV. None iyo ndirimbo boyikora ku ma platform ayahe? Nawe ubwawe bo kuri YouTube uza kugera kuri iyihe platform? Ni mahunja nyene canke n'irindi zina?
Jenny Barsi the Alien niho hasanzwe hari niyo ndirimbo hanyuma n'izindi mbuga zose nitwa Barsi the Alien Facebook Instagram na WhatsApp
WhatsApp iri prive gato ni
kene prive ugiye kwizo mbuga wipfuza nk'akantu mbaza nyene kwiyishuriranira Facebook ku iyo page Barsi the Alien canke Instagram hakaba hariko na link ya WhatsApp
bakunze ba magic tubashimire cyane gose mwambiye ari divina na Barsi genda kuri YouTube channel yiwe musupportinge mbire subscribe etu azo bintu bishushye kandi biryoshye mwakoze ko natwe twakunda cyane ciao ciao.